Sanne sanne in an girma shagi na bege da kuruciyar ba a daina ba.